Kube injabulo kubalandeli bakaKhuzani abahlangane naye sebehlangana le kwelase UK njengoba uKhuzani engekho la eMzansi ese-UK. Injabulo yalaba balandeli ijabulise nalo idlamlenze uqobo ngoba mabuka amavideo uyabona ukuthi libuye lingazi ukuthi lithini ngenxa yenjabulo.
Look, she's crying.
Ukhalela. Okay, nginosisi la sise Birmingham. Yeah, uthuze kumina nkosi yami.
Ze uKhuzani ngizobona uKhuzani UK.
Yeah, ubani sizika?
Umbalenhle wasanda.
Uhlala la?
Ngihlale eUK kodwa ngiphuma eSoweto.
Uphuma eSoweto. Awusuka madoda, siyabuya la ntambama. Sizobe sikhona. Uzofinda sibuye ngoba sakwenye festival.
Yabona.
Siyabona.
Hi bo uKhuzani.
Siyabona. Yeye mina.
I love this guy. I love him so much. To be honest, I love this guy. I was telling my cousin, my cousin, to tell me your papa. Papa, me tell you, I thought I had gone wrong. What are you doing here, guy? Si. What are you doing? Mazulu. Na inga mbeza kuruma na ayo. Oh my God. I'm so happy.
Aw siyabonga siyabonga.
Usa Australia sis lo.
Usa Australia. Aw siyabonga mazulu.
Hayi bokuva.
Awuzala ngani ngapha?
Nisho sebasho sekuleti mara.
Aw bangithi kodwa hayi sazoloku sibuye. Hayi siyokhuluma khuleke.
Hayi
bokuzani. Uthanda bani?
Ngithanda usiphethe hle bese sathi wena wavuma ukuthami kuthi bese uthini
wena?
Wavuma uthando lakho. Wena wavuma ukuthami kungithukeni. Wena. Wena mina ngezi imali endlini ngibe ngithanda use-England.